mu bisanzwe inama nk'izo zikoranye abari bo bose bekwa n'ibibazo biri ku rutonde rw'ibyigwa bategereza kwizigira ikivamo naho haraho twizigira gusomera rimwe na rimwe tukarumanga ariko rero ica mbere two kwizigira nuko boshimangira ingingo baheruka gufata igihe tujya rwego rukuru rwa honorable rero gateka kwazi kazi na muntu kwakorana iyo nayo ya mbere nuko harungitswe umugwi uza gutohoza ku mabi akugwa mu Burundi kuva Petero Nkurunziza yihagiye ubutegetsi mu gufata ikiringo cha gatatu hahonyanzwe amasezerano y'Arusha n'ibirizo nshingiro twizigiye rero yuko bazoshimangira bagashira mu bikogwa iyo ngingi hambaye y'uwo mugwi washizweho kugira ngo utohoze amabi yakozwe n'abayakoze icya kabiri kica kivyagwa n'uwo mwizigiro wa mbere nuko hariho amadosha atari make amaze gushikanwa muri ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu irahe mukamuzi ko leta ya Petero Nkurunziza yamaze kwandika isaba ko u Burundi bupfa muri iyo sentare mugabo nk'uko amategeko yigenga bivuga habanza guhera umwaka kuva itariki umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aronke urwandiko rw'icyo gihugu gishaka kuva muri iyo sentare ariko rero tuvuga tuti kubera iryo kete ryamaze gushika mu minwe ye y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo uwo mwaka uhere hari amadosiye atari make amaze gutohozwa amaze gufata inzira tubibaza rero ko akaganama kariko karabera Geneve kazoshimangira kugira ngo ayo madosiye akogwe koko ayafata intumbero afata intumbero abaje imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha babone kujayo mu ncamake nibyo nabona ariko rero ahakuru hibyo nuko hofatwa n'ingingo zituma ako kabikabije guhonyanga gateka kazi na muntu mu Burundi gahagarara kuko ibyabaye byarabaye tukeneye ko bitohozwa bigahanwa n'amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu mugabo igihambaye cyane nuko byo hagarara ntibibandanye twitege rero yuko no muri iyo nama haza gufatwa ingingo iboneka ituma ihonyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi rihagarara.